Bhala u-9.564 abe linani eline-tenth kwi-decimal yayo. Lento endiyenzayo kuthiwa ngesilungu kukuthi round off. Uba ufuna ukwazi ukuba yeyiphi le ndawo ye-tenth apha kweli nani lam, ndizalibhala ngoku lingu-9.564, ndilibhale kakhulu. Ufuna ukufumanisa uba yeyiphi indawo ye-tenth, yile ina-five indawo le ye-tenth. Ithetha uba xa ndilibhala eli nani lam kuzawufuneka libe namanani amabini. Apha kule ndawo ino-six yindawo ye-hundredths, le ino-four yindawo ye-thousandths. Kodwa ke kuthiwa masibhale libe ne-tenth. So ndizawufuna ukulibhala eli nani lam libe la five wam nguye lo endizamjonga ukuba uyatshintsha na okanye akatshintshi. Ke ngoku kulo five xa ndifuna ukumbona uba uyatshintsha na okanye akatshintshi, kufuneka ndijonge eli nani lize emva kwakhe. Uba eli nani liza emva ko-five likhulu okanye liyalingana no-five, ithetha ukuba u-five uzawukhula abe ngu-six. Uba lincinci kuno-five, ithetha uba lo-five akazutshintsha. Apha ke ngoku siyabona uba u-five wethu u-six lo umkhulu kuno-five. Ithetha uba eli nani u-five wam uzawukhula. Xa sendiyibhala ke ngoku impendulo yam izawuba ngu-9.6 ngoba la five wam uzawukhula ngoba sibonile uba u-six umkhulu kuno-five. U-9.6 yimpendulo yam lena, ithetha uba ndigqibile ke ngoku.